every day. It's so wonderful, and suddenly it's hard to breathe. I am beautiful.
Wow, that's a key change.
In every single way. This love can bring me down. Hello. So don't you bring me down.
Shake that thing, miss. Tell her when I shake that thing, miss. Tell her when I shake that thing, yeah. Da-da-da-da. Jordy and Rebecca. Sexy ladies want war with us. In the car with us, them not war with us. In the club, them want flex with us. They get next with us, they want flex with us.
What the hell's going on here?
I'm a flame, girl, I call my name. And it's for fame. It's a good girl, turn me on. Till the early morning, let's get it on. Da 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 da